ade na nyaka ho a na won dabi gashi nan yana fadar Allah ji kama da hama
Let's go.